Bafo. All right.
Shoshia.
Yeah, kodwa ngama weekend kuphela owamanje. Shoshia.